I saw the golden sound. I tried to hold my ground. And then you danced on me, the truth of destiny. Like mornings on the march, behind the patriarch, I looked him in the eye, suddenly my sword in my hand. How grand my sword in my hand. This sound is saving the land. My soul in my hand. This sound is saving the land. I fell back in retreat. I stumbled over my feet. And then his helping hand hold me into the band. I've had to let her go. That thing has hurt me so. And when they pointed me, suddenly my sword in my hand. How glad my sword in my hand. This sound is saving the land. My sword in my hand. This sound is saving the land.
Da 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 da